Kgoši, 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 Kgoši. Bare ke ngwana re na ditantane. Ke ngwana ka moša. Hey! Hey! Kisi wa moye.